jar 6, 2 4 jar 8, 2 5 jar 10, 2 6 jar 12, 2 7 jar 14, 2 8 jar 16, 2 9 jar 18, 2 10 jar 20, 3 1 jar 3, 3 2 jar 6, 3 3 jar 9, 3 4 jar 12, 3 5 jar 15, 3 6 jar 18, 3 7 jar 21, 3 8 jar 24, 3 9 jar 27, 3 10.